Bona uweke.
Yeah.
Fan cable.
Yeah.
Mina ngiyaqala ukubona ububi obuwenza exhausted.
Uyabona ububi obactionalized.
Ngiyaqala ubona ububi obuyi mathematics, obu vertically horizontal.
Ubona kahle ukuthi buyi debate.
Ngiyaqala ukubona ububi obufuna ukusolve njengo X.
Futhi uyabona ukuba kuthiwa ngempela lobubi mfowethu mhlawumbe buyi stockfeller, ngabe le stockfeller singahlukaniswa
leso. Mina ngiyaqala ukubona ububi